Dikapena,
wena so
kanyi so, dikokele. Se kuhlwile, kodwa ikhaya la, lise kude. Inyawo zam, siqine ndibone elo khaya. Ligcwele phezulu, bendinge nje, ndandingathandazi. Ndalahleka, ndandithanda indlela zam zodwa, ndalambatha, ndonakala, ndonakala, ndathanda isono. Dasihlami nyaka emininzi kunini na undisikelela ndikhokele. Yakutwasa, intsa.